Kua turakina te Pōhatu o Hatupatu. E tū ana te Pōhatu rā ki ngā whenua kura o Tūhourangi o tira he toka tapu nō rātau ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Tūwhare toa. Arā kai konei kai te ara matua tuatahi I Waenganui I Tokoroa me Taupō pātata tūana ki Atiamuri. E ai ki tētahi pōhi I te pae papuri, I taka kinotia te Pōhatu ki tētahi hamanui, ā ka tangohia ngā maramara toka. Rika pai ana ngā kaipānui I te pōhira me te whakaputa I o rātau āwangawanga kia tere whakahoki atu aua tokara ki te whenua kurara.